Ndlozi.
Why isn't he suspending himself?
Honorable Ndlozi, please take
Why
your
isn't
seat.
He suspending himself?
Take
Why
your
must
seat,
sit
Honorable Ndlozi.
And listen to uBaba kaDuduzane. 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 uBaba kaDuduzane.
It doesn't matter whether you are irritated by our inputs or not. You must listen to us. And all we are asking is, we cannot have Duduzane's father. 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 Duduzane's father.
uBaba kaDuduzane. 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 uBaba kaDuduzane.
You can't just stand up and think that because you are in the house you can say anything to anyone.
Okay, I withdraw.
Thank you.
But now can I speak my point, Speaker?
What is your point?
My point is we can't be addressed by the father of Duduzane.
uBaba kaDuduzane. uBaba kaDuduzane. uBaba kaDuduzane. uBaba kaDuduzane. uBaba kaDuduzane. uBaba kaDuduzane. uBaba kaDuduzane.
We can't be addressed by a racist.
uBaba kaDuduzane. 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 uBaba kaDuduzane.
I will have to ask you if you want to leave.
Asifuna ukuhamba ngasizosebenza la.
uBaba kaDuduzane. 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 uBaba kaDuduzane.
uBaba kaDuduzane. uBaba kaDuduzane. uBaba kaDuduzane. uBaba kaDuduzane. uBaba kaDuduzane. uBaba kaDuduzane. uBaba kaDuduzane. uBaba kaDuduzane.
In our culture that is respectful.
Duduzane's father. Duduzane's father.